Yes, you don't finish it, Chomanzi.
This is the last line.
Hello.
Malisaf!
Hello.
Nimesema hii ndio line ya mwisho hapa eh.
Sawa.
Mwingine asipita ile. Ma, Kiswahili ni rahisi kule huko.
Nini? Katupiti.
Thank you.